Let's remember to take second dose and keep up with COVID-19 prevention measures.
What measures? O measure ebule tse bo shagetse mo tshagano kana. Hape re tsena na le rula.
O lucky ka ka social distancing. Ne ke COVID-19 prevention measures di tsela tsa o thibela corona.
Ngwadame. Kana ka hari tsa motento mo bolotsi bo akelema. A re role di mask. Social distancing. Re thapeli data. Hape ngwadame. Ha mo kento wa mo wanthele AstraZeneca. Nka na fisa as a second dose. Just go swelela bolotsi doela. Ke bo patirekele mo khone.
Ha u tlo adiwa tsa mo gwa jami. O ka se mixa ba tsine ngwe leng. Go mo asta ma tsosele ma onise. O no tsere lantha, o ruto jwa go tsala bobedi. Le gale, o khona go tsa o mongwe ha go laotse ba bongaka.
Tama. Yena bo kamse ke mo gwa jami.
Go tsola re khapa re lwantsha bolwetse. Wa bona re COVID-19 ke le motlolo di re tsentse hale ya.
Wa simulula akere.
Ah, what's next?
Second dose.
I'm ready.